Falaf la hia tu hane ha tu tula do vala tal tu tupu, whaka mua. Kwe leo mahuinga ni wham hane ki longona I he tu tangata os he motu ki he tau whanu ki puli motu, kwe whaka os tuai niafi, he sei hoko e hewe tau he whakangahua. Kwe lilifu whakaton whanu ko ata pana sia ki motu ni whaka iloa I ia ke whanu ki puli niafi, kwe osi tuai hana ngahua, kwe whakaton whanu he whanu ki puli, hane we he hewe tau he ngahua. Whakatu tala moe lilifu nei hea honei, ke he hana maui ke he whanui ke pule, moe tau a mamana ki anga.
Koe whailoi au ke he whanui ke pule ni awhi kua whakausi tu I hako ngā hua ke he katoa koe whakatu ni whanu. Si nākai I loa fuki he tokolonga he tau ke pule, ka e whakamua ne whakatu tala au he whaheta punai moe tuki tuki, moe ke pule he maanga. A motuli a vaseli. E whakiloi au ki ai, kua manatutu ai au ke toka e katoffa whakatunu whono, ka usi e whono e ke puri nei. Koe hana he moia ke whinatu ke whakiloa atu ke he hana a kukas, a kautunga whukini moi palemia. Ka koe ka kanu haia ne ofo e, e tau, e ke pūri haka, nākai tāri o ke taha. Tarāngi fuki au ke he whono whakahiko hama tūru mo e tau tangata ngā hua. He whakamaupua po ke rata mo e whono ni awhi. Kua amanaki tō iau ke whakausi e ngā hua hako he whono e ke pūri nei. Ofu fuki alo tūru. Ka e manatu alo tūru koe tō hiki e manatu haka he hoko mo e ke he māma he ahoi ni awhi. Ka e kua whakatu tāra fuki au mo e hako mga whawa. Si mouni he tau seanga ia, ko whailoi au ke he whanau ke puri ni awhi. Kua whakausi tuai hako ngā hua he mai he moe kata whakatu ni whanau.
Mahui ngā lohe leo hau ki tō tangata he motu, pia fuki ni moe tau tangata ne wha o moe ki he motu kā pia fuki hau di Pasifika ko hoi ke whakatu ni whanau. Ko whihe leo hau he ngā hua, moe ko hingoa fuki tō mena mahui ngā hau ne kua moua moe I kā ki puki tō mena hau ko ki sia. Ki loto he hawa ngā hua?
Hiwe tautau. Hiwe tautau ka hoko ke he mahina iuni. Ka tue toru tau he pui ngā hua he whanau ke pule. Si lewa lohe e hiwa tau I he longa neo. Ko lata tei he whanau ke he tahamena fuki. Taka e katawha kai whindatu ke he tahamena fuki. Koe tau mga ahone ne mua eo katoa he tau ue awhi mo I ua, hau o ki loto e whanui ke pule. Hahai ai e tau whakatakatoa kanga I loto he whanui ke pule, ani ue ne ki seo kua late he whai tau seanga ki ai. Ko e tau mga aho mga hau, whakatai iau, e tau mga aho mga hau he ke pule. Haka mna whawhasi e mga aho ke mga hau e ke pule I loto he whanui ke pule. Si lahi e tau e whakalawe lawe, he wharu e ke pule. Ke whakatū tū mai he taha whāhe mo e lari ke tau here. Si koe whakahikuang he tau seanga ia, hongho manawa e ke pūre ne wanga hau, si whe wanga wanga hau a kia laua, si ai mou ha tūn. Tau si ai mou e taha ia, si tau si ai mou e be tokai mga hau he ke pūre ke wanga hau. Haka mna tōko mai e mga hau fuki ke wanga hau e ia, ne whae whakalawe lawe, si mitaki ki si ai au ha e, katoa e mga ahu mga hau he ke pūre a whiwhakalawe lawe. Kāna kaipe he na ia, koe tau kua mahani mitaki lahi te whanau fūre, ai di whakalawe, hai ai anga ia ni, e whae tau mga hau hake ke tangata ka mga hau, kai kua nākai tua I whakalawe lawe lahi. Ta hai ahi tau whakalakatoa kāanga. Ke ua aki, koe democracy e hata tū, ngā hua ke he democracy koe whakatu whono, he tau tangata, whiwhiri he tau tangata. Si whakawei fuki hatau tūru a whanau ke pūre, me whakahoroanga whanau ke pūre ke he taha whakatokaanga he whakahinga koe Westminster system. Nā ka iko e Westminster system katoa toa, hahai e wharu hei hatau tūru a tau whanau ngā whakamaanga, ni kua hoko mai ki loto si mitaki. Aita mai usi, ka e whai wala wala deo mena mitaki he tau whanau li lifu he te hea te tōra motu, kua hoko mai ki roto. Nā pihe koe Westminster system poho poho. I whi mena fukine lafi mai ki ai. Uka lahi ke he whare, he whane ke pure tose tunga tau tūru ke ngā hua ke he tau Westminster system pia. Sibi taki he kisea, hako kisea anga ia. Ai loi au he tangata fōu, koe whee whee hana kisea anga, hako tangata ni mai hana puhala ke utake e katoha pui utake ngā hua.
Uka whee whee ngā hua koe whakatunu whano ke he whano e ki puli?
Uka, hako mena nā kai whai taha ukai, nā kai whai whakatunu whano, hangai whakatunu whano. Ke mai ki a koe ke masiki, ke whano ke whawhau e tau hui hao, po ke whano ke he whaletase. Mai ke he tau e ke pūre, ma masiki, o, mo mai, mai ke tāke hau ke tāwha. Ka koe whakatunu whono, hako nā kai whai hangai ke hau ke mone pui a tō riu mai e whakatunu whono. Koe nofana koe he nofua, ka mati hora hiva, koe nofana koe he hora hiva, ka hora taha ke tuku ke okioki, hewe he hola tupoulā. Koe masike mai la ia koe he hao. Kai mai ki ia koe ke pe, whakamone moa ni ma whono, kua ukioki tātou tūru whakakū. Kai ke tau si tū mau bihia, kua loa te ki hai whono. He lahi e tau mga ahu ia ka mutu mutu ai. Ti koe mena ni ki tau si taha ia. Kā koe taha uka anga fuki koe tau e ki pūre, mo e tau whakahoro anga he tau mutakupu whono. Koe lata ke maam he ke puri, koe mna hongfuru minute hana ke munghau, si whakaonga hongfuru minute ia. Ka morea, koe iloata ia, kua tauwhihifta he whakatunu whono. Se ka tauwhihifta he whakatunu whono, koe lata ni ki hake nofo. Kai whore ke puri, kua tauwhihifta, kua morea e hongfuru minute, kai wanga hau wanga ia ni. Ukalahi he naia ke whakatutu hifta, poe wanga hau hifta koe ke he ke puri. Hake tō tangata mō motua. Whauru mga aho ke mga haua koe ki ai poke hā ai whauru mga aho fuki toka koe pese ni kwa morea e tau mga aho mga hau kai toka koe e mia ke osi e mga hau he ke puri kai ke kua kisia koe nā kai kua liu tei fasia ki fuki si liu fasia ki fuki e kua rata he tlang tukua e mga hau hau kua koe tata ki ang he whono ia whauru he tau tau ke puri me whakamina tuanga ke te he pūhāla hala tūru kai ke kua o kehi mai motu kia moua e whakataanga he ke puri ta whanau kehi mai motu mai he whakatunu whon whalu e ke puri o ai whi whakataanga si ai hoho mai he whon tunga e niafi li me ke puri ne nakai nofo he motu nakai hoho mai he whon e niafi kai whai whakataanga ne whakataka he whakatunu whon ne tukuhanga kua tunu whono ke lo tūru ke watu ke he tau tau whikau ia ni ke watu lo tūru ki ai. Taha ia koe, taha mena fuki ne uka e ngā hua he whakatunu whono koe lali ke māma ia koe e tuhi whakawe. Haka mana iwhi mga ahoa koe ke whakatari lā kai tamo ia tuhi whakawe he tau tūru ke viu koe hako na kai e mina ia ke he hawa a whiwhirianga. Si kupalangi pe anticipate e koe ko he ingoa e kakano he wanga hau he ke puri si manati a kohi mea e haka kakano ni haka ngā huana ia ke to tū e koe e tuhi whakawe ke osi si whakamailonga koe e tau mena ne whahake mai tū mou si lani koe e hai hau he tu ia si koe whakaleo mene koe poke mahau ne koe koe matakupu fitu pui pui taha pui pui ua si veu heke pūre he mea ke kisia, e si kisia heke pūre, e hako koe heia. Nā kai ni koe tuhi, e tuhi whakawehe tau tūru, kai lata fuku he whakatunu whono, ke maame tau e tuhi whakahoro anga whono, ke he whono heke pūre, mo e taha tuhi fuki ke tūru aki, koe tau whakatunu whono tuhi, he whono heke pūre he tau ono ono. Taha ia kua lata fuki he whakatunu whono, ke tau tū ke ilo me maame tau whakatunu whono ia iloto. Kai mua atu ni koe tuhi whakawe moe tuhi whakahoranga whon. Koe ukahanga hia, ke tō tū me māma, a koe mena tūnga ni hentahai o nga whua mua. Ai pehea koe ke whono, whakatali la ma whono, kai veu e tuhi whakawe he tau tūru koe. Koe hako na kai mene ia. Si pihia wharua hangang kerea uk.
E, whakahikuhi ko mā whakatunu whan, ko mga nei ka, tūnga ia nā koe, koe tu tūnga ia nia koe koe whakatunu whanu atu mō e whakatunu whanu fō he whanu ke puli. Koe kofi hangauanga he hau a waka ke mga nei a koa, tuku atu kā ko whakausi mai tu ea koe e whakatunu whanu he whanu ke puli.
Koe whakatawhi he kautu, ko rio kurangi te he kautu, ta tangata fuki ki hau ke uta. Langa ngā hua i kaina me mānga ke ngā hua ki ai. Nā kai ama mna ki au fuki ke whano ke vili e ke pūre. Tō kisia ki ai ke tau ahui mua, kai nā kai mga hunai. Nofi kaina uki oki, me tō ngā hua i kaina ke tau si. Si pia fuki ni ke langmatai ke tau ngā hua he mānga. Tau ahu atu i mua, kai ke kua whinangaru i atua, e onoro he mua ia. Koe whewhe ke tū ke he taha, ke he wilianga, he whanau ke pūre ke hongfu marie māke kia po ke hongfu maonoki. He tau aha mua kai naka i whai ama mnaki anga au he mga honnei ke tū he ke wili whanau ke pūre. A hai e tau ke pūre ni kua mai ke awi ni afi. He longane tala ia mo e huhu mai koe tū gau, so koe tū gau he maanga po ke tū au whanau ke wili he mutu si ditangu. Naka i koe koe mam na ki au ke tū ke vili ke pūri. Nā kai koe osi fukiau ke hau ke whanau ke vili ke pūri. Koe osi mai nā he katawha whakatūnu whanau hako hako mai fukitu e mga ke toka e katawha hau taha ki lunga ke uta atu fuki ne ke hahai e tau mina mitoki atu mai he tangata ia ke whakahorua ki e whanau ke pūri. Si bihia ona ona angi mua. Tau se business? Nā, toka le tau se business ke tau se he taha whawa. Tūne lai o longa ka hui ka ina, longa fuki ngā hua he maanga ke langma te ke. E ka risia fuki, tonga hua e ka risia. Haia.
Tō longa tau tangata ne pehea i alo tōru kwa mamoko fuki ha kua tuku e ngā hua he whakatunu whanu ha kua e mitaki i lohi hana tonga hua mo i lohi e leo ke mumui tua kia e tau e ke pulehi mo e whaifalana kia ngā lutu kiai. Pehe fōki e ililifu whakatun whanu, nā kai manaka ia ki manate tō tangata koe whaile kua ia mwai tau e ke pule. Kā kua pihia ni e tau puhala whanu, mwai tau mngāho, kā kua whiawhia lohia ia ke ngā hua mwai tau ililifu he whanu ke pule, ke he tau kwa mole. Koe kato whaanga he whakatun whanu, whakausi mōli lā ke ka whai o munua e whakatun whanu whau ki ai ka tuai e whakatun whanu he aho. Koe whanau ke pule whakahiku ke lata mai whanau ke hongfumatool waki he tau lilifu e ke pule mai tau iki pule he motu ne whakahokwa ike he ahui niafi. La he tau whakatutalanga kua whakakese he tau lilifu e tau manatu whakaue ke halutolua tau maanga mai motu ke he tau langmatai mai tau omoe ke halutolua tanga hua ke he tole tau kwa mali. Nā kai whai lilifu kua whakakese manatu ke tū hefo mai he whanau ke pule ke he vidianga he mahina ka hau. Taha ni e lilifu ne kua whakakese manatu, ke whakawesi ngā hua, koe lilifu whakatonu whanu. Pese kua whakawesi aia, koe osi la hana ngā hua, ka omonua e lilifu fuu. Koe tau whakailoanga ke whakawesianga he whakatu whanu, kua whakamau ke aho walu ia apelila, koe aho ke lātu me te wilianga la he motu, koe aho fiti ia me. Tukua atu e tau whakamuina ke he tau lilifu, pia i fukini ke lilifu whakatonu whanu, ko atapana sia ki motu. Kwa haia e ta manatu nā kai whiawhia he whala ta pisnisi ha koe tau whakahonuanga, ke tau whakatonga kua nā kai hoko mai ke mga aho ni kua whakatoki ki ai. Pese ni kua whakamāmei he kau taha whakatonga koe reef shipping, koe tō tua e whakatonga ni hoko mai i niawhi ha koe taha matani a whā ni kua tata atua ki tonga, as kua nā kai hoko mai ke he tau mga aho ni kua whafasi ki ai. Koe tupi he tau pisnisi ta mai ko loke he motu, ha kwa molea e on whahi tapu to hoko mai te hawakatonga. Moe nā kai mitua ke te whakamulianga i loto he mawehianga, moe whakatufonu si nā kai mita ki lahi fōke mana nei ke lātai moe tau bisnesi. Kwa tuku atu fōke ta manatu nā kai whiawhia nei ke he matakau Chamber of Commerce, ha kwa whakatū mau nei puhala wakatonga ke nā kai holo mita ki tunga me manaku ki ai. Tupi tupi fōke e matakau whawhau talo ke lātai mita talo he wakatonga nei, ha kwa lewa lahi fōke he toka moe nā kai iloa, tō mauna kai e mātā ka hoko atu ai ke te mākesi New Zealandi, tupi tupi ke te malolo me te whakauke he te tangata ngā whanua, mai tō nā kai iloa tō whai whakatau tūnu mitaki nā kai, kai ke kua nā kai hanghang mitaki tō tālu ka hoko atu ki ai. Kwa tau mana pehe nei ni kua nā kei mitaki, mui tuku atu ai kei whakuta whanau. Kwa whee whee tau manatu mua atu hā kwa tau mawheheanga ni kua whakamauri kiai. Tala hau ai hima tua pale mia, nā kei whai whakatakaanga i loto mawheheanga nei ke whai whakatau tonu, kai kei kua nā kei hanghang tuk tō koloka tātu puketa mai. Hā kwa tō tō he whakatonga, mua atu kai kei kua tau kakano, hā kwa tau le kua tu pukaofo, tunga e tau matanya whā. Nā kei mai ke whai tau sianga, kai ke kua tutupu e tau le kua tupu kaof pehenei. Ka koe manako he tau maukoloa, molu tōru ne kua whakaonga e tau puhala wakatonga, ke mou e taha puhala, o ke holumita ke tau whakahoruanga ne. Koe pungipungi nei ne fua kia i he komisi vai, he motu ko Deb Tālangi e taha masin fua uke lātai moe whai malolo sino. Pehe te kita ke whalinga ngau ko Anne McLean, lahi whiwhia hana moe mtakau ngā hua. Hā kua whaikoloa ne whakahingoi whakapiritania koe nebulizer, ke alata me tōta ngāta moua he iniini, moi whalunga ngā fōki, hai mua atu ai ke tau whānau. Lahi fōki hā kua maekeke, tātu ke whakaonga e tau lotu kaina, ka pehe kua loi mga hoa lante tāma ke nofo ke masini nei. Koe koloa nei ne whakatupi ai ke he oneseo tāla, moi whakatupi mai he tau tupi koe tuku ai, he tau tangata ke ua tumi kisikese e tau sivilo longu vai ke tau mga hau kua mole. Koe tau matanga hua ni kua whakamata patu wai ke he tau ngā hua whakalaulahi ke tau maanga ku hā kupu mo tuwapa kua liu tu wai ono ke he tau whakaholuanga nei. Kua hoku mai taha pulotu mai he matakau UNDP ke liu ono ke whalu whakaholuanga hua halu tūnu ni kua whakatopi ni we ke lata mai tau whakalaulahi anga he tau whakaholuanga iloto he tau maanga nei. Nā kai ni ko niwe ni ko lawia ke tau whakaroanga pēnei, kai puto ia i fōki e hatulunga sā mua mo toke lau. Wai manako ke whakahanghanga mita ke tau mumui tangata ke mai ke lau tūru ke kau whalatahe ke he tau matanga hua asihake he tau maanga pia i fōki ni mui halau tūru tau kau tū. Ne talahau e pulotu ni hoko mai, kua whiawhia ia ke tau whakatutalanga ni ko whakahokuai ke hoko mai ke mga honei pia i fōki ni mui tau whakaroanga hua. Hā koe tau whakatokaanga ke whae tau ke whakangahue whakaoranga nei, moe mai kia ke moe tau whakakuanga ke mai kia ke whakaonga ke tau ahoi mua. Amuna ke pulut nei ke tukwhenonga te hapungi pongi ke whina tua i ki toke lau, kai amuna ki to mai kia i ke tau sea i taha hokotaki ke lātu me tau mtanga hua nei, moe ononoanga ke tau ahoi mua. Pena e tau valatala tutupu atu tōgi lātai me whiwhinei, amuna ki ke mnuine uki oki maha tapu ni hanga o tukiai, kena no whā mnuine pō ato niriwa tutulu ke whaliwea.